Mara riyo rowere kaunti ma Mombasa ne ochako wuok oko kar rombgi mar medo sundo jood bura mondo kik padho mar kadh paro mar chik mar omenda. Gikone jotelogo ema ne onego kaw thuolo mokwongo mar nyiso migao mar omenda mondo mi oduok chien osara mekgi kaka achiel mar medo kwan omenda monego ketie bajet ma ok medo mana osuru ne japiny ma ting' mare koro pek kendo nyoro. Joja oko nigi ler.
Ka gin gi teko kod mbi mathoth, rowere e kaunti ma Mombasa ne jochako donje chuny boma gi maino, ka giramo ni ok ginidog chien ngang' e wi sundo jood bura mondo mi olwar paro mar chik mar omenda higa 2024-2025. Rowere go oko ni achiel kuom chike mane onego ketie parono en mano mar duoko chien osara ma kore lach ma gikone e chulo jotelo ma pacho ka.
Tumeona hiyo damage yote umeka kwa hiyo bill na wataka utusione, wataka utufocus kwa hiyo mkate. Lakini tumeona yote na hatutaki. None of it, we want to reject the bill, not amend. Na sasa wanataka kututax kila kitu, haiwezekani. Wakenya tuna struggle sahi. Na sasa unataka tuende chini kabisa, hatuwezi. Hiyo bill reject kabisa, to reject.
Public sector mnafanya nini na hizo taxes tulizowapea? Austerity pia kwenu, wacha tuone pay cuts. MPs mechukua pay cuts, president chukua pay cut. Wacha kupea mabibi zenu billions of shillings every financial year. Hizo pesa zinaenda wapi?
Malokruok mara duoko chien osuru e moko kuom mwandu gikone en mana yor umo wang jopiny, ka gikone en wich kuot ne gigo ma jopiny mayuto gi ni piny tiyogo e mana gimenyo e medo usuru.
Umeenda uka amend, ukatoa vitu vya zile tax wasema za motor vehicle tax, lakini umeongeza fuel levy. Tunakuona unafanya hesabu ya class 1 minus 2, bado tutaumia. Hii generation ya Gen Z tumeamua revolution, we are informed, na ni bado hii ni trailer. Wale mtakao vote yes, bado tuko na nyinyi.
Members of parliament, mnasema Gen Z hatujielewi, but tunajielewa. Nyinyi ndo hamjielewi. You don't even know your job in parliament. Shame on you, members of parliament.
We are already burdened by the societal and cultural role that we have been given. Kunyesha is not an economic activity. We will never accept to be taxed like that.
Nganyo makawuono ne oyuore nyaka gi jogo modak kod ng'ol kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda makoni sani gingoro wangi mar menyo jood bura mabiro siro lwedo parono.
Anatunyanyasha hata si walemavu. Tunakosa hata lishi ya kukula. Mimi nafanya biashara hata ya njugu. Biashara ya njugu hata ushuru umepanda, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo mimi nawaomba wabunge wetu wakipitisha hiyo tutapambana nao.
Wanatudanganya, wameondoa sijui taxes kwa mikate. Hiyo ni kutufunga tu macho. Hiyo ni kutufunga macho. Hakuna kitu wameondoa. Hiyo ni ya kutuzubaisha tu.
Yanaenda kuwafaidisha wao, yanaenda kuongeza ubepari na inaenda kumwangusha yule mwananchi wa chini.
Because there are no job opportunities, but they're still insisting on taxing people. Hence, we want the bill to be rejected and not amended completely.
Nganyo no mano chakore kartungili echimantire e apaya mamoi ne udhi nyime nyaka e apaya madigo kaito gichomo mkruma kumana kigoyo tache log teach ma Trent County ma Mombasa kaito gitie kuwodhigi e apaya majomo Kenyatta kagichomo mwembe tayari.
Kwa iowang kabisa, iowang kecha kwa nano gikmati marekod e government okwa hiyo kodo kabisa. Wanikaka vijende, wamu wani government nyalo listen kwa uwo kindara. Inano, nikech government okunyalu inje wa.
Obila Mombasa ne Batman akicha kendo ne okigitemo kata matin marocho nganyono mane gitimo e yor muolo. Nganyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Kilifi kuma rowere e kaunti ma Kilifi ne oramo ni onge lokruok ma gidwaro notimie parono mak mana goye piny.
Wajinga wameisha nchini Kenya. Ile era ya kudanganya vijana eti oh tunafanya hivi kwa sababu tuwasaidie hivi, wamekupatia mwaka mmoja Ruto na hawajaona ile faida.
Eudu Chieng mara riyo moluore jodake kaunti ni Mombasa to chuthorowere ne juwoko kukendo mar bago nganyo kagikwedo paro mar chik magikone kaber tunigo wite kuchande mao katatimone lokruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.